UWalter Sisulu Square edileka isiphindi yadonsa amehlo abaningi. Namhlanje iDemocratic Alliance ivakashela indawo yeNgqophamlando lapho ifike yaphoxa khona umbuso wayo. IDA ithi sibhalele isishayamthetho ukuthi sibheke udaba lokubuyiselwa esimeni kwale ndawo. Leli qembu lengeza ngokuthi selikwazile ukuthola usonkontileka ukuthi aqale ukubiyela indawo ukuze aqinisekise ukuphepha futhi agweme noma yikuphi okucekelwa phansi kwempahla.
Selizwakalise ukuphoxeka kwalo iqembu lezepolitiki iDemocratic Alliance kusifundazwe saseGoli ngokuhluleka ukunakekela indawo yomlando onzulu kuleli iWalter Sisulu Square of Dedication eKliptown. Leli qembu namhlanje lihambele le ndawo ukuyohlola isimo.
I'm here to visit this morning to do oversight, but personally the Democratic Alliance has held a number of events here highlighting South African artists and making use of the space for what it was meant, and to also demonstrate and enjoy South African heritage being the signing of the Freedom Charter. And we're also trying to point out we've noticed a number of tourists here today, which we encourage, but there's a number of security issues here as well which endanger people's lives.
Kusenjalo i-PR Councilor le-DA kulomasipala uthi namhlanje bafike nethimba elizoqala ukufaka ucingo.
We've got contractors on the ground today that are starting with the fencing and hopefully with the lighting in the area at a later stage. But and obviously province is here to do oversight on this area.
Ovela kumnyango wezemidlalo amaciko namasiko esifundazweni uthi ke le ndawo kumele isetshenziswe ukufukula umnotho.
You can see the square is basically deteriorating, moving from bad to worse. I think also what the city of Joburg and the Gauteng provincial government, what they are missing is to use these squares as catalyst to drive economic growth, create employment, support small businesses by ensuring that they attract tourists to come to these squares.
IWalter Sisulu Square of Dedication iqukethe umlando nesiqalo sezwe elisha laseNingizimu Afrika njengoba ke indawo lapho abaholi bahlala khona phansi ukushicilela usomqulu wenkululeko phecelezi i-Freedom Charter. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseCliptown.